Ayisuka ni madoda konke ichintshile kusenjengoba siqhela ukutsho kusenjengoba siqhela ukwenza ukuba umvulo ufane nomnye belusuku lasevenkileni apho uye ungene khona kwivenkile ka my friend uyothenga okukufaneleyo namhlanje njengoba ingumvulo kaloku today the 30th of November 2020 sithetha ngokukule venkile ekufutshane nawe sithetha ngeComfort Block edityaniswe nehani yadityaniswa nepowder milk sayibiza isiwasho samathamsanqa isiwasho esikuphathela okuhle wena mntu ofikayo kaloku ungaphoswa mhlawumbi wena ubizwe yile nto funeka uyazi uba kuyadidiyelwa kweli khaya njengoba sowufikile ke suba sajika nayo imali ekokwenu khawuye evenkileni kamy friend phayako www.vuselanga.co.za ujonge ukuba akukho nto inokukufanela nawena ndwendwendini ungathi ke xa uqonda uba uzithandanga into zakwabhele ubaleke ithi nca ikhona eza kukunceda ngenye imini subscriber ke mntana omhle wena mntu ofikayo nawe wena mntu ongafikiyo khawushere kaloku ezi videos ukwenzela ukubana lo ungekabi nathamsanqa lobona ubhele atsho ambone ubhele umhle ubhele uhandsome bathi ubeautiful share comment like yenza konke okwenzekayo ukwenzela uba le video ikwazi upromothwa nguYouTube itsala kaloku bhele uthetha kakhulu khawuthethe ngayo le kamfa eyona nto ke besiyithanda xa sevenkileni sithethe ngezi zakwabhele ezezichitho ezezilwane ezenza ukwezi uba ube nemali ezenza uba uhlonitshwe abantu bathi asinamdla bhele thetha ngezi sizele namhlanje yintoni lena sithetha ngayo namhlanje sithetha ngeComfort Block edityaniswe nobiso lungumgubo yadityaniswa nehani sisiwasho ke esi what is nice ngale discussion namhlanje we've discussed ikamfa wena mntu ofuna uva ngekamfa khawuhambe uyeyijonga esestandalone we have discussed nezinye iziwasho we've not discussed ubisi we've not discussed ihani maybe we'll find time sidiscuss ezi zinto senzani ke bhele esi siwasho esi siwasho sikabhele ndizawuthi sisiwasho sikabhele sinangona nami into endifika khona kaloku funeka into uyenze yakho ukwenza uba kuzothiwa masinikeni ubhele ikhredithi noba kakayideserve abantu bathanda ukhupha ikhredithi esi siwasho senza amathamsanqa esi siwasho sikwenza uthandeke esi siwasho uyasisebenzisa ukuguqula iziwasho we need to emphasize wena mntu ubusebenzisa ezo ziwasho zinoomadubhula zine-diesel esasiwasho sithi siwasho sesichitho hamba uyojonga le video ethi siwasho sesichitho wena mntu ofuna ukukhupha izimnyama imigqwaliso izichitho usebenzise esasiwasho yonke ke into ibisilwa ihlanganisa iyakhutshwa emzimbeni ukwenzela uba ungahli unyuka nento elwayo xa uyiguqula ke into esiwasho uyiguqula ngesinye isiwasho sitsho ke phayeni esikolweni kwavusilako ukuba xa ubusele iyeza funeka ulikhuphe either ngophalazo okanye ngocima wena mntu ubugquma okanye sithi wena mntu ubufutha kufuneka xa ubugqiba osebenzisa loo mayeza okulwa uphinde wakhuphe ngamanye amayeza okufutha uba buhlamba ngaloo mayeza okulwa funeka uwakhuphe ngamanye amayeza okuhlamba siye sithi ke phantsi kweemeko ezithile zokulwa nawe wena mntu ebekuchelwa phakathi kwekhaya ekuthiwa bekutshivwa xa bekutshive ibinto ezimbi kusiliwa kugxotha imoya emdaka kufuneka emva kwexesha siyikhuphe sizokwazi ke ngoku xa siyikhuphile safaka amayeza amahle siqinise ukwenzela ukuba izinto zimdaka zingaphinde zingene and ukwenzela ukuba eli khaya isizathu uba siliguqule ingabi lo khaya abantu xa belijonga baloyike kuba ingathi khaya kuliwa kulo sithi ke uyayiguqula ke into yesiwasho ngesinye isiwasho okwesine sithi esi siwasho refreshes energies. Siyithethile ke siyiphindaphindile abanye mhlawumbi sebedikwa nale language of refreshing energies. Kuba kaloku singabantu, we've got the energies, we've got le nto siyibiza energy field. Your energy field over time gets contaminated ngokuba imixamixane energy fields zabanye abantu, imixamixane nezinye energies outside you. Itsho ke ngoku this aura yakho ifune ukuphinde irefresh with this energy field yakho. Esi spirit sakho sifune ukuphinda si refresh, siyayisebenzisa ke lento to refresh the energy field. Uyabuza ke umntu, wenzani ngalento yakho Tatu Bhele? Sithi lento uyahlamba ngayo. Oko kuhlamba ke kukupula, because uzawuthatha amanzi akho la nesepa yakho yintle inuka kamnandi durayo, uthi xa ugqibile ukusebenzisa lo sepa yakho ufake esi siwasho ngokuba urinse ngaso, emva koko ke ngoku uthambise. Sizawungena ke kuloo nto, siyaphinde sithi uyaqhumisa ngayo lento apha ekhaya. Sithetha nabantu ke abaninzi efanuba baqhumise. Wena mntu uthi ndiyathengisa, either uthengisa phendini abantu bangena bephuma. When abantu come apha kuwe evenkileni abazelanga ntwini ebhele, abanye bazokukumosha, abanye bazothwebula, abanye bazoshiya ezo nto bazishiyayo. Ukubana wena awungomntu wamayeza, ungumntu nje weziwasho, from time to time funeka uphekuze ke enye izinto ekuphekuzwa ngazo. Sithetha ngawo wena mntu othi ndisebenza ngabantu, abantu abasebenza ngabantu ke sithetha ngabantu baseziklinikhi, basezibhedlela, amanesi, sithetha ngootitshara abasebenza ngabantwana, sithetha ngawe clerk kuloo department abantu bafolityu bazobhalisa. You end up unale energy yomntu ongasathandi bantu. It happens xa uya ekliniki basithuka, hey amapolisi asithuka, hey oonoteksi basithuka. Ufumanise uba wonke umntu osebenza ngabantu uhamba ahambe akhohlakale. It's important ke ukuthi you refresh your energy, particularly xa usiya phakathi kwabantu, you lift your mood. Apha ke kuyo lena into sihamba sidibanise nekhandela eliyelo. Wena mntu othi apha ekhaya kukho umntu ogulayo, whether uhlala nomntu omdala ogulayo bedridden, uhlala nomntu ochronic, unomntu who got suddenly ill because of ezi zigulo zininzi, uthi mhlawumbi xa ubona uba nemood apha ekhaya iphele itshintshi ngathi ngoku sonke siyagula, you need ubana uqhumise ngayo lento to refresh la energy. Siphinde sithethe ngawo wena mntu ohleli nje uyakhala because unezinto zikhalisayo. Apha sithetha ngomntu othi ndifrustratewa yipartner, umntu othi ndifrustratewa emsebenzini, hayi mna ibhizinesi azilungi. Umntu une-frustration of one form or the other, iyenze le nto i-energy yakhe ibe yile energy kuthiwa ithe khunubembe. Khunubembe, aiwante lo gama ligama lokwenyani nokanye ligama nje ndiziqambela kodwa ndikhe ndaliva ukhunubembe. So wena mntu ke kakhunubembe uyayifuna le nto bana uqhumisa apha endlini elakhandela liyelo, to lift up your mood. Noba iproblem yakho ayikapheli, uyitel abantu ukuthi xa kukho into ekufrustrateayo, if you have no solution for loo nto, uzawuvela ungalali umntana omhle uhlale ibusuku bonke but awuna solution. All it does, it kills you. Uphela uba ngu-low immune system person because kaloku immunity yehla xa udepressed, uhleli nje ulele unguloo mntu unjalo. Sigqithe sithethe ngawo wena mntu othi ndinale moto endithutha ngayo abantu. Lo moto othutha ngayo abantu is important ukuthi simane siyirefresha, ayohlukanga kulaa mntu webhizinesi. Omnye umntu uthi imoto yam le but ndinestaff, ayohlukanga ke kulo mntu une-lift club, le moto ikhwelwa ngabantu abathathwa bane, same people ophangela nabo. You need to refresh la moto ngokuba umane uyiqhumisela ngaso esi siwasho. Eyi uBhele xa sicinga bana Saturday ilizwi beliphelile, noko ilizwi likaBhele libubheterana inobuBhele ufuthile. Eyi ndithetha ngoSaturday apho besithetha khona nge-same sex marriage. Eyi bakhalile abantu, hayi Bhele your science research ayiphelelanga, kutheni ungathethi ngesintu? Asikho kuloo nto ke, sithetha namhlanje ngesiwasho. Tyhini ndisancumile izwi nalo liniphoxe. Sisebenza njani ke esi siwasho nyana kaBhele? Sithi esi siwasho you mix it and make a paste. uyenza le paste ngoba uthathe ubusi obuyo honey, you mix it with la camphor oyi crushile hay powder, you mix with ola bc oluyi powder, uyizamise yonke lento. Remember sithe phayana phezulu, you can add white sugar, you can add isulfa or isibabuli, ibe yinto A1. It's up to wena ke if you want to add ezi zinto zimbini. Ungabuzi ke measurement ithini, sisiwasho esi imeasurement mntana omhle is yours because lento uyenzela wena. Sisebenzise njani ke phele? Nansi le paste siyenzile, nansi asifakile kuloo nto ivalwayo. Funeka loo nto kaloku ipaste yakho kuibe into evalwayo because kukho iswekire apha, kukho ezi hani, kwamabisi. Iza kuattractela imbovane le nto if awuna timing. So loo nto yakufuneka ibe yinto evalwayo. Is self-preserving ke le nto because ayinamanzi. Ezi ingredients, all of them, the ingredients that are preserving themselves. Umzekelo, ubisi olungumgubo, even though it's not completely self-preserving, but it is preserving. Iswekire, ihani, naso isibabuli. So xa zidibene, isulfa, you'll remember ukuthi part of preservatives is about sulfur dioxide. So isulfa lena nayo is some form of preservative. So lena icombination, ihani on its own, kwi Egyptian pyramids they found ihani which was 3000 masingathi it was 3000 ihani ekuthiwa is in the pyramid kulo grave okanye kulo coffin, but is sarcophagus ithinela gam lo coffin. Icoffin yakhona efumasa uba is 3200 BC, so sithetha ngento yange 5000. So lo hani is about 5000 years old. When they tasted it kwafumasa uba imnandi le hani, ingathi yayizolo ifunyanwa kuyekela coffin. So ezi zinto yinto noyenza ihlala ixesha elide because i-preserving. Ndizama ukhumsha ke bantwana bahle ukwenzela uba nibone uba ubhele ufundile. Nobe sisilungu asithe sidibane kodwa ke funa ukhumshiwe ukwenzela uba uhlonitshwe. Siyaqhuba ke bhele, siyimixile ke le nto uthi siyithini ke mntana elanga. One, uyahlamba ngale nto, uyenza njani xa uhlamba? Bese siyithe vandla nje kancinci sathi uyenzile isepa yakho enuka kamnandi, loo sepa yakho idurayo. Xa ugqiba wahlamba, wathi xa ugqiba uhlamba wathatha le paste wayifaka kumanzi adikidiko okanye abandayo ukuba mayidissolve. It can be size ye half a cup or less than half a cup, quarter of a cup, okanye kwisosari nje ekuthiwa yintoni isosari ngesilungu. Uyinyibilikise leto nangomnwe xa igqiba. All you need nje kuthi mfa isandla usule ubuso, usule izandla ezi zivela ebantwini ubamba ngazo abantu izandla. Wena mntu usabamba izandla, thina siyekile ubamba izandla sithi nje, sithi ngengqenepu vele uthi nje ubugqibile. So xa ugqiba ke ukurinsa ngayo lento emva kuba uhlambile, uthambise ke a cream of your choice, a lotion of your choice. Ezisponsi zenobosisi zidurayo. Wena mntu ke unetiming, uzawuthi tata ubhele mna ndifuna la aloe vera oil ndithambise yona kuba kaloku uthi unayo aloe vera oil yenhlahla. Ukwenza uba xa ndigqiba usebenzisa esi siphondo, I mean tata ibhele nesiphondo, ndafaka isiphondo kodwa sithetha ngeziwasho. Xa ndigqiba usebenzisa esi siwasho ndithambise i-oil nayo ehamba nezinto zokuthandeka. Iyafumaneka ke i-aloe vera oil, inento ezininzi ke nayo iyanyanga. Is a medicated form of a cream. Xa sithi medicated asithi kufakwe izinto, abantu xa kuthiwa i-medicated ifakwe izinto, yona nje ingu-medication kuba kaloku inceda i-skin problems. Sidlule njalo ke mntana elanga sijonge ukubana siyithini ke apha ezimpahleni. Apha ezimpahleni kuyafana naxa wena ubuthe wahlamba neempahla ezi uyazihlamba. Xa ugqibile uzihlamba ngaloo sepha yakho yintle imnandi nuka kamnandi, uzirinse ngaloo nto yakho engufabric softener ehambelana nomsindo wakho. Xa ugqibile uthathe ezimpahla zakho particularly ezi uzinxiba ngaphantsi, yo skipper particularly, not ezinye, asithethi ngekawusi apha neblumas, ezo zikipa uguqule ezo zikipa particularly ezi oyazibo zinxiba xa usiya phakathi kwabantu xa ugqiba uziguqula uzifefe okanye uzispraye. If you are going to use ke a spray bottle, it must have a bigger nozzle. Ungasebenzisi ezi ezi sprayer intloko because zona inozzle yakhona ile efana ngenzi mist. Kanti ubuthatha ezi zinjengeza sezigadini ezi zefestire ezikuklinwa ngazo ifestire zona zikhupha amanzi amakhudlwana. Ungayispraya ngayo ke xa ugqiba uyiyeke phaa elangeni ihlale lo xesha, and then xa ugqiba ujonge uba izubana stains na because apha sithetha ngabo oosulfa. Isulfa ezizawushiya izitain uba ziyafuna into enjengemabisi azawushiya izitain njalo njalo. Jongeke ezo stains uba azizubakho. That's why funeka uyenze ngaphakathi. That's why funeka le nto beyimpahla yangaphantsi. Siyaqhuba ke siphinde sijonge kuwe wena mntu othindi nale moto endihamba ngayo ukuthutha abantu. Zintathu ke zi types zezi moto. Omnye uthi imoto yenguduladula iteksi le. Omnye yimoto athi iteksi kodwa ithutha abantu. Ithutha abantwana besikolo becontract. Ithutha abasebenzi becontract. A third one ngumntu othi this is my private car. I've got a lift club. Xa siphangela there's four of us. Siyatshintshana ngezi moto. Loo moto yimoto ephele ithutha nayo abantu because kaloku ubhele njebe kule lift club unezi ziphondo zakhe ezihambe zikudodobalise zihambe abengabhalelanga kuwe kubhele ngeziphondo zakhe ulwenzi nto azilwayo kuloo kona yakhe kodwa ke ukuyo le lift club. So it's important ukuthi from time to time simane sisebenzisa izinto ezijonga ezi moto zethu. Sizayichaza ke phayana ezantsi ukuba siyithini njani le nto, andikhoshona uba siyitshona kwangoku masigqitheni kodwa sithethe ke ngoku ngako ukuqhumisa ukuba le nto iyaqhumisa, le nto iyashunqisa. You can use it kwismaging sesifaka zonke ezi language. Uqhumisa akaziwa ngabanye, shunqisa akaziwa. You burn le paste. Sitshisa njani ke bhele? Sisathatha i-charcoal. I-charcoal besitshilo kanye nabo besitshilona ukuba you get le charcoal i-disk, the one esiyifumana kwezivenkile, uyithathe le charcoal uyigalele. Come on, you take the charcoal, uthathe la paste ugalele le charcoal. You make sure ukuba i-charcoal yakho ihlala kwindawo e-safe because xa seyisitsha izawutshisa ne-carpet. Ukuba uzayibeka phantsi, uzayibeka kwi-tile, izawushiya i-stain in your tile. Ukuba uyibeka kwi-plate, even the plate will be hot. So we advise abantu basebenzise ilitye, ingayi-brick if you were building loo ndlu yakho yintle inkulu. Uthathe that brick ubeke yona okanye loo litye ulifumene kuloo kona. If yi-plate yen ence enamel uyiguqule ongayihlalisi flat phantsi, then uyatshisa ke kuqhume apha endlini. Sigqite sithethe ngalo mntu othi yena ufuna ukufutha. Uyakwazi ufutha ngayo le nto. Masichaze ligama lokugquma ukufutha xa sisebenzisa esi siwasho. Zikabini ezindidi. The first one is lena of steaming, normal steaming. Apha ke you'll take e 5 liter yamanzi uyibilise ngalo mbiza ye 5 liter, and then you'll take a washing basin. Uthatha ipaste ke lebe sithethe ngayo yesi siwasho. Uthatha le paste uyigalele kule washing basin, not kula manzi abilayo. Uyigala kule washing basin. Xa ugqiba ugalela amanzi kuyo le paste, ungayibeka ke nemali emhlophe, ungagalela neswekire emhlophe ukuba ubungayigalanga kuqala nesasibabuli. Galele yonke le nto idibane, and then you steam. Siyathetha ke xa si-steam, awuvele nje uhlale phayana uthule ucinga iiwari zakho ucinge nale nto ikutshisa indlebe ndatshamaxa. No, uyathetha uthetha konke okufunayo okuhle. Sisiwasho esi esikuphathele iintlahla, uthetha only ngezinto emazi kuphathele amathamsanqa. Awuzuthi bonke abalwa nam abangendawo abalwa nawe kulena i-trip. The second way ke yile uba uphinde uthathe kwala charcoal, tshisi charcoal, uthi xa igqibile utsha ugalele. Xa sithi igqibile utsha it doesn't mean izawutsha ibe bomvu, njeba isitsha iyaphuqeka iba yi-ash. Uyagalela xa ubona uyekile uqhuma ugale, because if you blow la ash uyalibona ilahle libomvu. Ugalele le paste and then kuzawuqhuma ke ngoku. Eyona nto iqhumisayo ke engu-high carbon content izawuba yila swekire iphinde ibe yilahani. Iza kushiya ke le nto unelityekazi elimnyama lento kuthwa yize ikuthwa is chat uyayithatha ke lanto ke masigqibe le uyaqhumisa apha and then uya awugqumi ungakhavarisha nje noba ngesikipa usikhavarisha ukwenze bana you capture lanto yokakuqhuma siyathetha ke nalapha just nje you bow noba ubamba umphefumlo umzimba nje udibane nokakuqhuma when you are done uyayithatha lento inguchati elilahle lilahani nalaswekire uliphuqe uliphose apha phandle emnyango uthi baphe ekhaya mawungene okuhle mawungene amathamsanqa mawungene insikelelo sithatha kaloku lamandla ezaswekire eziswiti ezimnandi olabisi lumhlophe luhle luthandwayo lwenza into ezininzi lahani yonke laa nto yezakhampani ezazibabuli sithatha zona sicenga ngazo eza energies zazo uyaphinde ke wena mntu omhle uphalaze kwangayo le nto umlinganiselo ke ophalaza uxhomekeke kuwe kodwa into esiyixelwayo ngoomakhulu ukubana la manzi ozawuphalaza ngayo ngekhamfa kufuneka uqale kuqala uwasefe nga-a fine cloth cotton cloth icloth oyazi ubana is going to trap eza pieces zekhamfa we don't know ke kakuhle kendazama uyijonga le nto lena ukuba ithini nale nto kuyabhujwa andabona into ethi kubhujwa kakhulu kodwa ke asithi qalisa ngotest apha kuwe ukuba kubhujwa kakhulu okanye kancinci nangulo mntu wenze loo nto nantso ke le nto ebesiyiphethe engiyinto ekuncedayo sithetha nge-comfort block sithetha nge-honey sithetha nge-powder milk safaka isibabuli safaka i-white sugar zifumanele ke kwivenkile ekufutshane nakokwenu wenze kwenzeke emntana omhle ukwazi uba ube mhle wena mntu othi tata ubhele mna ndingapha kweziwasho jikela ngapha kwatata ubhele ufumane amayeza amayeza ezichithwa amayeza ezimnyama amayeza emigqwaliso ukukhupha ezo zinto zikuleqayo ebusuku wena mntu othi ndilalwa zizilwane wena mntu othi sinengxaki apha phakathi kwekhaya nantso into ingqingqiza ekhaya wena mntu othi ndifuna imali ndicela iintlanga zemali ininzi ke le nto asizuyigqiba wena mntu we-aloe vera oil wena mntu wembozisa oil sithi jikela phayana evenkileni sizawudibana ke ngolosithathu ithini date bhele sibe sesitshilo ke uba ulosithathu sizawube sithetha ngesilwazi sabe sithetha ngochitha ibhunga bathi nalo liyeza lamatyala liyeza lochitha ezo zinto ezingamabhunga ezihlangene ngawe mntanomhla isosiwasho ke liyeza siyekile ke yalala sizayiphakamisa ngolosithathu kube xhosi kube yele camagu.